mani fada kalmar ne.
Salamu alayka hanyar shiga da fitar asraru maulahu, salamu alayka mai raya sunan Allah manta wallahu, salamu alayka mai tagama da buwayi manta rabbahu, salamu alayka malan gabowa har kalabi da Allah.
Mani fada ya ma'aiki hanyar da za a dace.
Mani fada ya.